Seremoni yako mazi kilaliye
Seremoni yako mazi Seremoni yako mazi kilaliye
Seremoni yako mazi Seremoni yako mazi wayo Seremoni yako mazi kilaliye
Seremoni